iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunuye ushiraho rishimye uri babarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu
ngani migano vyigishitwe nande bingo na masasu vyazananye munye politike mabarira munye politike mabarira 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 Fashe, uchango fasha Ya mari uashite, hiu ichaye Hiyo uashite, hiu ichaye Tukendera mumi, tuka misa mizi Hiya mira munda indegi Kiyu, pakira magoro Ebuga chuga tera nyabata choba pa Wamu, nyagi hugu ya gutora Wa munyagi ugu ya gushira Akama ninekera kumutu Akama likara unga yeme Akama nuboba kubivu Akama yugari jenu ukeni Yakikwa na magara na bugwe Agize ngwara funzwe na same Changa kafungwa tachazira Auna tarae mukavangu Unone ufatie kubuwangu Kukwie kubali wewe wa muserukira Munye politike mabarira Hivyo ukora turabibona Hivyo uvuga turabyumva Hari hivyo ukora ukawa wihinyuza Hari nifu vuga te pika duchu mutima Munye politike mabarira Munye politike mabarira 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 Akarenganya gacinyizo nikinyuma Ukabibugwa ngo na macyakubiri Uzo kwimbura ingwano na marira Uzo kwimbura inzara benisi Ari kugateru kumwe kandi bibikogwa numwete uzo kwimbura mahoro na mahonda uzo kwimbura ubumwe n'iterambere munye politike abarira munye politike abarira mbabarira mbabarira mbabarira